He whakaraka nui te toi pei te whakaahua Māori, peira I ngā momua lindeawa rāwako Goldi. Koia nei te tino pūtake o te whakakitenga toi a Sofia Minson o Ngāti Porou, kai te whare toi o Taurarua I Tāmaki Makaurau I tēnei wā. O tira he huarahi hoki tēnei, e tā ia ie ia te tuitui I tōna taha Māori ki ona tātai whakapapa o Airangi me huitene.
E momo toi kua roa e naro atu ana, engari e nākau nui ana tēnei kaihana toi, ki te whakahoki mai tērā āhuatana o te peita kanohi Māori, ori te kinā mahi a Lindau a Rauku Goldi.
So I'm taking this traditionally Western medium and really portraying Māori as a vibrant and living and evolving people.
Koia tērā I tamariki mai tā wāhi, engari nā tōna taina mai ki Aotearoa, ka huri nei ki ana mahi peita, hei rana hau, hei tūhonohono I tōna taha Māori.
Wanting to get to know this land, wanting to connect with my own Māori heritage, my own Ngāti Porou heritage and my whānau.
Ā, ko tana peita nui rawa atu e 3 mita te teitei, e 2 mita te whānui, me ki he whakamahi I nā āhuatana peita o nehe, ki te whakaatu I te kanohi Māori o tēnei reana.
Alluding to these old Māori photographs that were taken in the 19th century, but there's hints of it being modern, and he's obviously, you know, he's a contemporary of mine.
Ka tū te whakaaturana a Sofia Minson ki te whare toi o Parnell, tae noa ki te 18 o tēnei marama. Numia Ponikarani, Te Kāea.